Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke siza ke nendaba kaDaniel Cardoso umfana omdala ke uCardoso ke baphulaphuli ke uphose iblame phaa kuye uthi aziblame yena kuqala akanokwazi ukublame abanye abadlali njengoba iKaizer Chiefs ke iperforma kakubi kwezi ntsuku uthi umfana omdala yena kuqala la performance ebenayo phaa kwisizin ephelele uthi thanda ukuyahla nayo uzibuze umbuzo uba kwenzeka ntoni. Udatha umfana omdala ke iimatshi ezinintsi ezinye zidlale eyimidfielder kodwa uthi ke nalapho akhonto ibicaca uthi waphinde wabuyela phaa ngasemva kudongo lokugqibela uthi futhi waphinde wabona ukuthi ke akakwazi uyiphik upha la form yakhe ayazi ngayo umfana omdala. Kodwa uDaniel Cardoso ke baphulaphula ke wayibeka into ethi ke uzawuzama nakanjani into yokubana ke i-performance yakhe aphinde ke ayilande njengakuqala futhi uthi umfana omdala ke uzawuzama unyusa ikawusi uthi esibini indawo ke thande ke ukubaphazamisa kakhulu bona ke bezisine players yinto yokubana bebekade ixesha elinintsi ke becebisana nabafana abancinci bebabona ukuthi ke abakazithembi futhi ke basoyika. Uzawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs kangekwazi ukusayina abadlali kwanyenzeleka ke oongcobo into yokubana ke mabakhulu babe badala ngenkani ngoba kakekho omnye umntu ke ozophinda adlala. Uthi kuCardoso ke ibiba ngumsebenzi wabo ngaphakathi ebale nto yokubana ke babomeleze futhi ke babakhuthaze. Kodwa uCardoso uyibeke yacaca uthi naye akenzanga kakuhle kakhulu kule sizini kodwa ke uyathemba into yokubana ke uzawuzama unyusa ikawusi baphulaphule. Okokugqibela ndiniyiphenje into yokubana ke uCardoso boKaizer Chiefs ke udlale imidlalo eyi-35 baphulaphule ke kuzo zonke ke ndinibalele ke phantsi kwe-DSTV Premiership kunye ke ne-CAF Champions League xa ndiyidibanisa ke loo midlalo yenza ke imidlalo eyi-35 phaa kuCardoso baphulaphula kumfana omdala ke kule sizini kudlale kakhulu pha kwiKaizer Chiefs kodwa kuthi kumfana omdala ke noko i-performance yakhe naye akayithandi kodwa uyathemba into yokubana ke uzawuphakamisa. Nani ke baphulaphula ke ningake ningene nisho into yokubana ke niva njani xa umdlali eziblema yena nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizaniphathela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.